Ko ia te tamāhine a te perehitini tuatahi o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. Kei te karanga ia kia heke iho te perehitini o te wānei i tōna tūranga. Ko Hine Puru a te tamāhine a kahurangi Whina Cooper. Ko ia kei te arahi i te hiahia kia heke iho a Prue Kapua i te tūranga perehitini. Hei tāna e hara a Kapua i te wahine tika ki te kōrero mō ngā wāhine Māori ki te kawe rānei i ngā wawata o ngā wāhine Māori. I kōrero a te Rina Kowhai ki ngā taha e rua o tēnei take i te rānei kia tahuri ake tātou ki tāna pūrongo.
Te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
E wai a tāna i te pepeha i titohia e tōna māma.
Tātou,
hei tā Hine Puru, he rereke te waiata o te perehitini, nā reira, me heke ia.
E heke ki tō tūranga, heke mai. Heke mai, kei kone e tahi wahine, tino mōhio, matatau ki te reo, matatau ki ngā tikanga.
I te marama o hō ngoi ngoi, i haere te perehitini o te peka o te rongopai, a Pauline Rewiti ki te kōti teitei ki te werohia i te pōtitanga o Prue Kapua, hei perehitini. Toko iwa ngā wāhine i tū hei kai taunaki mo te take nei, he oi e whakapai ana rātou, kua whakawhiua rātou e te rōpū wāhine Māori toko i te ora mo taua mahi.
All of us who supported Pauline and put in an affidavit in support of her in her judicial review were all served the same sort of letter.
He raruraru nui, he raruraru whakawehewehe ke, he raruraru pana me mau.
Engari, hei tā Prue Kapua, kaore anō tētahi tāngata kia panaia i te rōpū.
They haven't been purged, they're still members. A number of them are registered for the conference and will be there as delegates. The issue that they have, though, is that one of the branches has put up a remit.
Ko te tūtohutanga kia rātou, kia panaia ētahi o ngā mema i tuku taunakitanga, hei tā Prue Kapua, ka haria te tūtohutanga nei ki te hui ā-motu ā-ropu, kia pōtihia te take.
It was always going to be a bit fractious because they are, I guess, quite confrontational in many ways. I wouldn't have ever anticipated that it would have got to this point.
He oi, ke te whakai ngā taha e rua, ko tākere haia te Māori, o te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
Having disruptive people within the league, people who've got their own agendas. Yes, I might have been the one who's been under attack in all of this, but actually it's the league they damage.
Their kaupapa was mahitahi, working together, and here we are pulling each other apart because we cannot sit at the same table with our national president and have this discussion face to face that tikanga normally demands.
Prue Kapua cannot bring her women together. She must step down. It's time now. If you can't row your waka well, step down.
Kaore kore, ka pahū te tohe nei te hui ā-motu, ka tū hei tērā wiki ki tūranga nui ākiwa. Te Rina Kowhai, te Karere.